ennuanom ukyre se honkronkron no eye owura Muhammad dia ene ne nkyre kyre bi ene se womware enan abruso anu no efi baako akosi nan se wontimi dia ware baako na ono amunumpo se oye kyre kyre ni no wan ware nan yo ne mom oware duduo e ma mi ko tu wo mo Quran ni sur Sahih Bukhari no mon ni ekeka ho na mi di kire senia etie na watwe no mu ye nua o ma gonja ho he so I shake he ono so e baya o si quotation mi mai no asɛ enye ne kwan so ema osan betim mu ekeka nia onimfa ho nokore ni emri e ma mi kwan mi pese mi koma nim bebre na nkenye sanka mesa bonia mi kan ni nyina so kosi se owura no me nkyerɛkyerɛ no mu no mekan sɛ Muhammad na mu no na ɔwɔ n'akwadaa bi a na wɔadɔpto no na saa adopted child no ɔne ne yere ntam asɛm bi a ɛsiiɛ no nti na ɔrepɛ agyae no me nua no de m'ano si yie sɛ na mese Muhammad pese oware na bofra no eye boy no ase mi pese papa Muhammad ye homosexual 90 ne ba no yire na eno eho asem e na me kan ye na mi nwe no ma mutie anabi ye ho ise owura Muhammad esan so opesa ware ne ba no ayiri nti oyi sa adoption no efri ho ansana onya kwan na waware akora no eno na owura no so eba ye obeko tu sura ye friends sa hadith ni bi ekin kan dodo na nanso ni nyina mu no ene se oware na kwada no eba na nie ya hobu wo mu ni se wakwada se adoption kra no u ye firi ho a na se sa kra na mumpo e na udi nanim ware akwada no e ma na mi nyi ni se amamu wo mu no mpo e be papa se obi a udi nanim aware e de ama no no wo be san twa ho a na waware sa kra aban wa no so afiri wakwada no nsem enya amamu papa e dom no mumu ho enkunta eni nti ɔkyerɛ saa adoption no baabi a na ɛwɔ sɛ wɔn ne nsunsuanso ɛkɔkɔsi nti ɔabɔrehye no na ɔse nyankopɔn ɛna mmara saa mmara no ne nuanom a wɔretie anadwo yi yɛbɛma onua yima aka biribi wɔ Efeso krataa no ne yɛhu sɛ adoption eya dia onyankopon ono e kan kye asmafo ono honkonkon no kan kye paul se on kan kye efeso asore no se wom na wom ye christofo no mpo no ya adopto wom mema na kan twi no na afi wa kan brofo no nso eni nti efeso krataa no eti baako eyimu nan eni enum no e hosi de en
Efeso krata eti baako enimu a eye enan ene enum no se sadie oyi ye ewo nimu ansa na wo she wiase ase
ansa na nyankopon be bo wiase no wo ye ya enkwa gye no ho enhyehye ansa na wo be bo wiase
Ese ye nye ahotefo
se ye meye ahotefo
ene nipa wo ho eni asem nanim
se nipa wo mu ni ne wo ho ni asem e wo no nyankopon anim
enim aye enum ne se
enum no
Na oyinyan eto ho se.
Oyiyen eto ho se.
Onam Yesu Kristo so ebe fayen abaye mu.
Oyiyen abaje adoption.
Se de ne pe eni so.
Senye ne pe etie. Ephesians 1 verse 4 and 5 no. Eni nti minyanu ma mutie me. Mumie nti ni apoto kasa no eka. Ozi de.
Ephesians 1 verses 4 through 5. According as he had chosen us in him before the foundation of the world, that you should be holy and without blame before him in love. Verse 5. Having predestined us unto the adoption of children.
Ain't it? Onyankopon adoptuyen se nima.
By Jesus Christ himself.
Ain't it? Spiritually, no, nyankopon edgy adoption no yaden etum. Nebe den was a brush sa you know and so say or afe a mob minyanum anti papa no ni yi chireno no or faso ware ne bano e yere. A man for a criticize and inti no nya sabi ye no minyanum na eye niani sya de anti nam dibe wemu se. As teacher no wo unkwada bi di wana mo echi enti se obi a ono ebedi wa echi no wa odi nkan no wa ye bibi atisa ni ono nso di wa echi obeden enti ebue kwan na kasem no ewo sa sura no ne sa hadith no mo no me hu se nipa kuma ye ba akope enye mie no sanso na yasin eye baako na be ma sin no emu ena nipa efriba ni senti ni sai enti se onipa sin ye baako de a ende na nipa e wo so wo baako ense se yenya oba bi efriba bi ebe mu bi o ye sa ena odi enya na kwada no eyire sa na me kire na minua no a wa ma me kase o sa adisua no a onua ne kire se owura ne ye kirekire ni no apeniam power ye kirekire ni na mom ni obeka ni se okay se ti sa dia en dia na yesu nso oware oba dia ye frenu Mary Magdalene oware Mary na e dia e frina ye aye wo mu e kire kwempo oba be pruvu o ma se yan connect no so ni yan kwa hwehwe na kware ni mitie e no mi so mi connect no so kwa hwehwe ensem no so na wa unzunsu ade no bo modin se ni owura no ka no connect no so na kwa hwehwe se yesu o ware ya na da no so mi mpo mi kan wa ha se se e ade anka yesu ba si twem obe ware anka ba ko pe e no be wa on ware mie no e no no so ba mpo a obe ma se yesu ware no o si o ware ba ko e ma ne yere ene Mary Magdalene ena okowo Manase ene Ephraim ninu ya no asemwe die obi be si ase pant mo Jacob ne madumie nu no ena ne ba ya frenu Joseph no ewo Ephraim eni Manase na san kwada mielu no wo mu papa Jacob e adopt won te senia Reuben eni Simon eni wo ma aka no kan o adopt won adoption o ema ajapade a na Israel fo no enya no san kwada mielu no de Reuben be nya no san kwada mielu no so nyan na edin de ase eto biom Yesu ne ma eye Ephraim ene Manase minu anu ma mu tie me anadwe momo modin na mu sua sansam yi a enuanu no ede aba no na mu be hu se eye ensem bi ana enni chonsem bi mu ena o mudi bae enni nyinaso obi na eye tetetese sem bi a enka gospels no eho na ebinu mu try pass wo me discredit Christo na eno ena obi nso akwakofa ebegu net no so na wo mo no akohu se papa no eware ye na mehwe mi papers no mo se metimi anya eno mo ni bi kitua bi e di amamo a ninu eno mo tie yen anadwi sa ensem ye a enuanom no e di aba no dano nanka eya ye question ni answers bebre e wa ha ema owura na o host wo mu no e shaase se obisa question na em se wo mu nso se wo bekọ na o masan aba bio e mure mi mpanefo bi e to mefo se minya saa adisuan e chiridi e san se sati e bia no ye nuanom a wo mu ye muslim fo no enye ne e beka na wo mbefa nanso nanki ye pese wo mu ehu se enchrechra wo mu ehya ase e kan ye na ye nso ye ba mu no ye ne wo mu ebedi hu kuta ho ama edom na wo mu etie sa radio yi any radio aka na fe television mu ne ne keka ho no wɔmo nso ɛhu sɛ ɛnkyerɛkyerɛ a wɔmo de ɛnam no ɛnyɛ nia ɛfiritoro nsɛm mu ɛfisɛ wɔmo hyɛ aseɛ ɛwɔ Deuteronomy ɛmiɛ hu sɛ Muhammad no ɛwɔ Deuteronomy yɛabɛka ho asɛm sɛ ɛntisa ɛna wɔmo ɛde kristo ɛnso deɛ ɛde bɔɔ mu sɛ ɛno ɛne John 14 15 ɛne 16 nafe ni ekwa ko wie mpo ni se Yesu e ware e ma Mary Magdalene ene ne yire ukwa sa di sue no emu e wo mia bebre a ne o kampo ni se John 2 aware na e ko so e wo honum no e ye Yesu ni Mary Magdalene aware no e na epue ye usua de no kwa ni mu a che se ubeshia nsem bebre e wo Emma enye Ephraim eni Manasse no nku o. Wo be kwa ko to say Yesu ba eni Sarah. Ephraim na ensem ni de te se ne na me ka no. So o mo si yensua eni nti wo a wo tie mi no. Bo moden na hwe se won so nia wo betimi aye e wa saa de sua no emu no. Won so obenya eho ebi na wo de aboa nso. Ama won so ahu se saa de ye a ekuta yen na yesuan no ebetumi aboa onso ama onso ankuni a eye ifse se apeni ampa mary e yesu e yira anka enye asmafo no aniwuo so o mekyere se yesu ware ye enye waniwuo ifse so ware ye won bekyere na mpo dana kristo esendua no so no anka so oja ne yiri ho if so sorry pe orko anka send your dini mama share John sano anka dini yiri nso ebe share as one for no so nsa but bibi sano enni chonse mu ba bia na enuanom a mu tie yen manuscript na me hwehwe mu ahodo no mama me kan ba bi kakra bi nkyre mu the manuscript was translated from Syriac into English by Mr. Joko Bovici, an Israeli-Canadian investigative journalist, and Baron Wilson, a professor of religious studies at York University, Toronto. Although the script does not mention Jesus and Mary, they claim that Joseph stands for Jesus and Asenath for Mary Magdalene. They said the names of their sons, Ephraim and Manasseh, may also be quote. Minyanum, Lost Gospel claims Jesus and Mary Magdalene were married and had children. O kaya, nyo chos article ya minye bieno, Victoria Ward. Na, net, nso odia, unsu ching, tisani ya nsu ya huye mono, ube hun, sa papano. Ena Daniel Brown sankrofo no ena edi science no abeto net no so a scholars add diffuse sa information no if say enye nokre na sa Joseph no e na omo ye no Jesus e na omo di asinet e ye Joseph ne yire e di ma Mary Magdalene na omo mba e ye Ephraim ene Manasse enti se Joseph a owo Ephraim ne Manasse e wa pam di dan no mu a ene Yesu ene Mary Magdalene abedanisa mu hwehwe sa nsem mu na mu be hu se e ye fiction e ye fact e na omo di abeto ewiase no emu na ne ye kane se Yesu se asmofo no honkonkon no beba beye ochrechire ni enti ne honkonkon no chire wo mo se wo mo nchire no eno na omo so e chire ye se Muhammad ye ochrechire ni a ene ya ni nchrechire no ebi ene sa ware ye a ye ka se ono mu no e ware bebre na ne ameka na matwa no to na fe ene ne amewo a me de ma edom no ene se owura no ema wo mo enya sa temporal marriage se ye ka temporal marriage a na che se aware bi a wo ko ware a asɛ aware no unye nipa no ho adie eno wo mo eware sa aware no na me kan text no ne fa bi na me de akyerɛ mo se wo kan Sahih Buhari, volume 6, book number 60, number 139 now. Sahih Buhari, volume 6, book 60, number 139. We used to participate in the holy wars carried on by the prophet, and we had no women, that is wives, with us. So we said to the prophet, shall we castrate ourselves? But the prophet forbade us to do that, and henceforth he allowed us to marry women temporarily by giving her even a garment. And then he recited, oh, you who believe, do not make unlawful the good things which Allah has made lawful for you. Nia oripato sa abie eye was narrated by Abudla. Ono ena wamo se wamo ni prophet ni nam ewo okuwa wamo ko akuwa kukwa wamo mfa wanyire no manko nasa wamo enye jina wanyire no mono wamo di betu wamo papana enimse so yen saye yana. If say yen yire no mu ni yen kenti yen saye yana. En o si hwe ma mo nyesa. Na fi ne e ko no. Ya ma mo kwan se mo nware aware aye temporal se enye permanent. Permanent aye aware ye wo yire a wa ye no ho ade. Na mo we de e ye ma bi a mo di biribi esi ho de ama won. Se bi a mo ataade bi na mo de esi a wa na fe mu ni wo ma da. Mimi anom. Eno ena o mo e kire. Sa Abdullah isi ya twaswa book 7 and now volume 7 book number 62 number 13 also the same thing ena okaye sa suna Sahih Muslim book 8 number 3246 the same thing enso ewo hono minuanom me di we si na wan ho se kirekire ni ne kirekire e fa aware ho no se obetumi aware temporary I no no se udume dia wudie no ofri ho a sa oba no na chese wa park no enye oyire permanent chekire ni o teacher ni ono no no mi come nim ana fa amotie ana dwi dia me pesa mi no ebedi hu enkomo yi eh Holy Spirit no kro na the comforter will testify of Jesus and he could be sent first to the disciples. Emre, John chapter 15 verse 26. John 15 verse 26. Me pese onua be ma no e be kan amaye. Nya yakoye nim.
Yohana asampeti dinum. Enuma do no ensia no. Ha no kan se. na otidina fo a mesoma no ma bremo afri agya no chen
enti otidina ni a ono kristo besoma no efi agya no chen abre won no
ehn no kra honhom a ofri agya no chen reba no
no kra honhom a ofri agya no chen reba no
so nya ba
so ba
ono na obedi meho adanse
obedi kristo ho adanse enti oba so densini obeboa edi kristo ho adanse na owura muhammed oba bedi kristo ho adanse ana yehwe enuma bia ene nsem bia edi kristo ho adanse ewo tronsem no emu enyimre na yemfansua de ne ehu se John 14, John 15, John 16 no e Holy Spirit ha obekwa asman for dumie no no e ma wo mo edidi Kristo ni wo ni sie ni ne sori ni soroko ene ni mai biom ene sania Kristo alchidi for etwase ye nante etwase ye ya de na Kristo mai toso mie no no ye nyira e won anim na se ye ascribe sa quotations no e de ma owura bi anya Kristo ena eka ne ho asem a ene menuanom mumie hu se se yen ne etwa ntro a ye twa ntro ama ewiase no nso afasa ntro ne bi se enuanom nso ena nka sa no kra no nso a ene na wom nso etu mfuturo egu ewiase no enim eso ene nti enyimre mepese ye bekọ adesua efa adanse a wodi afa Kristo ho John Woma Edin Kan, 1 John. John Woma Edin Kan, 89. E imu edumi ensa, ekwa sidu numu. Yen tienia, mungkron krono, enam John numu so eka.
Ahona kan e se. E imu ena yehun se, yetinimu na onon so etinimu.
Wasi wemu, en yehun se yetinimu. Ena ono so etie mu
ese wama yen ne honhom no ebi
se wama asmafo no John no honhom no so ebi
na yehunu na yadi adanse ese
wo mo ehu afa nso wo mo di adanse ese ne Kristo kan wo John 15 se wo mbe adanse fo no John se wo mo di sa adanse no ehe
yehunu na yadi adanse ese
ehe
Eja no asoma oba no se wiase agenkwa.
Enti wo mo se wo mo di adanse se wo mo ahu nso se Kristo ani wiase no agenkwa san se eja no e na asoma Kristo e di no aba ha no.
Enyimudunum se
de.
Obiara opa mu ka se Yesu ne Yakobon ba no.
O se obi biara opa mu ka se Yesu Kristo ni Onyankopon ba no.
Onyankopon ati ne mu.
Onyankopon ati ne mu.
Na ono nso ati Onyankopon.
Na ono nso ti Onyankopon. Enti sa otimi e pae mu ka se Yesu Kristo eye Onyankopon ba de a ene Onyankopon ti oni ne mu. Sa se mu yade a ehia nkasa. E se wo mo e time no na eye ne wo na enye se obi betimi a pae Kristo di mu aka se Kristo ye Onyankopon ba. Asama no kware ni na wom no anyi ntumu etinum yimu nan ani num no e wo ho a yensan enti na bible no eka
etinum enimu a
eye enan ani enum no
eye John ma edin kan etinum enimu eye nan ani enum no ho na kai se if we say bibiara onyakopa wo ye no edi wiase so nkunu
o se obi bibiara onyakopa wo no no edi wiase enkunim
na nkunim a edi wiase so no ene yengidi
ene gidi a yewo eno ne edi wiase no so nkunim
hwan ene de odi wiase so nkunim
hwan na odi wiase so enkunim
se de odi di se Yesu ene Yakobon ba
se odi di se Yesu ye Onyankopon ba de a ene na odi wiase no so nkunim enti se unyi ni se Yesu Kristo ye Onyankopon ba de a ene unni wiase so nkunim na Eno any difference a womo. Aso ye nuanom yi e wo sa gidie na ana. Enyimre me san akotu. Na ya san hwɛ nea owura no nso eka efa Kristo eho. Ora Muhammad or objected to Jesus being son of God. Surah chapter 19 verse 35. Masat akanibium Surah chapter 19 verse 35. Na mekan okwiada nia ebia mimia oma beba be kan kire yen ni say ebia sa quotation no mimis kotui ana mis misinterpreting ye ana say man kire mu ye na asamwa wo ho no say ekoba say ebia obekan na okan ni tisa ni ebia mekan ye a nsamwa wo ho no enie mi amomi kan na mema owura ye a oye ya di akan amare 3.7 no na kan nsem na objection na e wo ho no
as Muhammad objected to Jesus being son of God.
Okay,
that's my Mary Surah chapter 19 verse 35.
Okay,
it befit not the majesty of Allah that he should beget a son.
O see nye nyankopon ne pe so obe wo ba.
This refers to the slander.
Now, sano, I said, "Well, can somebody edit a share with Nyankopon?" Atone so, I damage
to damage someone's reputation by making a false spoken statement about them.
Mo, see, I can say slander to damage someone's reputation by making a false spoken statement about them. Enti, sa slander na e wo kura no emu no. Minina English word no di man say slander no say who damage obi ni reputation. Enti say ye kase Nyankopon e wo ba na ye slander. That means Nyankopon reputation ye teso and I say ye damage eno. Koso e
of Christians against Allah.
Enti ni a Christopher kan e di tia o Nyankopon ni say Nyankopon wo ba
by saying that Isa, that's Jesus,
mm-hmm,
is the son of Allah.
And Jesus ye Nyankopon e ba.
Glorified and exalted be he above all that they associate with him.
Okay, and in ti obi biara as a oshe Nyankopon ni onyam no oni no eni sa nkutahudie no chese enye efise eba ne sa enhye Onyankopon ani onyam
when he decrees a thing,
mm-hmm,
he only says to it,
mm-hmm,
be. And it is.
Okay, and inti Nyankopon ni ba ne mom ni Nyankopon ye nyina ne se so di na no kan semo a na aye ho odi na no kan sem pese o Nyankopon se wemra na ba enti sana ase Nyankopon man Kristo nso bae enti oni ba enti when he decrees a thing he only says to it be and it is enti Nyankopon or say any horn ne buy. Na mimi anuma mutie anadwi. Ye behwe se apeniam pa. Sa quotation ya ye kan no. Sa na e baye se Onyankopon okan se mra ne buy ana. Ye hwe look as empa no ti ba ko imu edwenu nsia. Na fe imu edwenu nsia no nto aso onkan e maye.
Look at some petty back when you murder in Siana, can't say. Nabosuma a toss with in Siano, Muno. O Yakupon Suma, a buff of Gabra, Elko, Gaira, Kubia, or friend Nazareth.
May I cross?
Ababa Bia, Wadeno, Ama, a barrel may be ah, or friend Joseph, or free David, a busiamo, our dear and chain. Now, Ababa, the day at the Maria. Na above for na ba ni che e be ka se. Ma ma wani anye. Wa wa do mo woyi. Eruare ka ho. Na nakuma etu. Nakuma mu etu na se no ho. Na odwene ho se. Enchi aben eni. Na above for no se no se. Ensuro Maria. Na wo Yakopon ho adom. Na hwe. Wo benyi sen. Na wa o babelma. Na wa to ne din Yesu. Oba yo kese. Na wa frane di owo ososo ne ba.
Okay.
Na wa din yakop mo di na ja David a hwia na be ma no. Na obedi Jacob fi yo so ehne da apem. Na na hini eto e di ntwa da.
Okay. Enti mimi anuma mutie mi. anadwin sɛ yɛhwɛ saa asɛm yi a ɔbɔfo Gabriel ne Mary edi nkuta ho na ne kyɛ sɛ Gabriel ɛka kyerɛ Mary sɛ saa nyinsɛn na wobɛnyinsɛn wohu bɛma da na wobɛnyinsɛn no ɛbɛfiri Onyankopɔn ne sɛnti akokoɔ na a wobɛwo no no yɛbɛfrɛ no Onyankopɔn ɛba me nuanom yi anim sɛ Mary ɔnyɛ obi a ɔkɔ nkyɛn ɛkɔnya nyinsɛn no ɛfisɛ Sura chapter 19 yi ɛkasa fa Mary ho ankasa na hwɛ chapter 19 no 16 to 23 no na fe Sura chapter 3 verse 3 ekosi 45 ɛne 49 no na mɛbɔ mɔden na mahwɛ ɛwɔ afidie so ɛde ama yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso a wotie me no nso wobɛhu sɛ saa nsɛm yi a yɛrekan no Sura no ɛmu ɔkwan a Mary faa so anyinsɛnɛ no ɛnyɛ adeɛ a ɛfiri nipa na mmom ɛfiri Onyankopɔn Sura chapter 19 ɛfiri 16 ɛkɔsi 23 no nsɛm a ɛwɔ hɔ nie 16 to 23 and mention in the book the Quran O Muhammad the story of Miriam when he withdrew in seduction from her family to a place facing east verse 17 he said she placed a screen to herself from them then we sent to her our ruler that is angel Gabriel and he appeared before her in a form of a man in a respect so what was so senia Luke chapter 1 no chese Gabriel by no Sansu na Sura chapter 19 16 no kono so sa na Gabriel kruya wom so oba Mary enchen enti utimi o se asem kru na esi wo Luke chapter 1 no the same asem na de wo Sura chapter 19 no emu a Gabriel kruya call Mary enchen eni nko di nkuta ho emri be ma me kwan a anka mebo modin se me kan sa text ni nyina se de be ya And some a woman also also obey 18 and said, she said, Verily, seek refuge with the most beneficent Allah from you, if you do fear Allah. 19. The angel said, I am only a messenger from your Lord to announce to you the gift of righteous son. 18. Obana obabe wonono, your friend righteous son, or your bia, or ye of two any. Ebium. Verse 20, or say, I was Sura no emu. She said, How can I have a son when no man has touched me, nor am I unchaste? And you say, Son, some way or the mommy no, Gabriel, my day. If said, Me ni be me bia, na so me a German for. Question will be sending. 21, no, say na Gabriel, catch no. And he said, So, it will be your Lord said that is easy for me Allah and we wish to appoint him a sign to mankind and a mercy from us Allah and it is a matter already decreed by Allah and you know just say nyankopon so ahye e di ato ho
that the yabren tie be ko homa no so na eura makabe sima son de ko du ntem wa na emre no aso
Enti, mami in rapu we na afi okay. Line also am I. Enti ni asura no so e kan ene ni Luke chapter 1 kan no e asem kro na. Se Mary wan hu be ma. Na hun kro kro no te se ni Luke chapter 1 30 Luke chapter 1 verse 26 ekosi 35 no chire no. Onyankopon e na o ma Mary enyin sen ye. Na anya nya nipa ekwan so ni senti ose obefre no onyankopon ba John first John emi ehu se se sade a nya onyankopon honhom ti ni mu no e na otimi ka se Kristo ye onyankopon ba se nyankopon honhom ni wu ma onyintum enti anuanom yi so anyintum adafa amotie anadwe ni e ka akira mo ane se Yesu Kristo e ye onyankopon ba se wanyi sa asem no antumo a ene onua utie me onyankopon honhom ene umu 1 John chapter 5 3 sorry 4 any 5 no sana oka santimu na fe kan John 4 1 John chapter 4 no if 14 no na yenhwe na fe onua no emue
1 John chapter 4 verse 14 no say na ya hunu na ya di adanse ya se aja no asoma obaro se wiase agenko
onti ye hu don se wo ma hu na onyankopon asoma Kristo se wiase agenko ehe
obiara opae mu aka se yesu
ni onyankopon ba no opae mu eka se yesu ni onyankopon ba no
onyankopon tinimu
onyankopon etinimu
na ono so tin yakopon
na onyankopon so wo oni no enso mo ti onyankopon mo onyankopon so tinimu enti onyankopon edi Kristo ho adanse se ne ba eno no se ohwe Kristo esu bo mu a John I'm right John born esu no honkonkon no ba Kristo so nyankopon se weni mi do ba oso mani Matthew chapter 3 verse 17 enemra o se sign e wo asmanfo na enim e wo John 17 verse 5 no onyankopon edi ne ho adanse e na empo ahohomone Edi Kristo mwa danse se oyɛ onyankopon ba na hanu mpo no sa honhomone edi Kristo tum se oyɛ onyankopon ba adenti na wo onipa otimi ka se Kristo nya onyankopon ba minu ya nama mutie ya na dwe oria no se obue lines no na nia yedi ebedu no se onyankopon ye adom nia wo enkwa ene ahode mu ebie mu a ye beba ababeto a nsem no eso
all right ye kwa homa no so akasman num oba no wa ye ntem na wede amame 0505 234 888 0505 234 888 and 0249 087 611 numbers no obi edi
ken ba mamenko hello but you already have free
Hello. Oh, it's too bad. Let me forward. Hello. Yeah, Pacho, would you be afraid of free?
Pacho, madam, how did you pass
away? You, madam, ain't you?
I am going to say,
yo, yeah, do I say? Also, okay. Offer free him.
Pataba.
Hello.
A break, play, ain't you? Udi.
Yeah.
Okay. Oh, Ola and Adolf, yeah, for a beam wife. Hello?
Yeah, hello.
We bacho, would you have your free?
After I can catch a player.
Yo, Abella, I ain't you. Okay.
Okay.
Eva, go back to five.
Yeah,
bacho, go back with me. What they say?
I am a man about our world,
Matthew chapter 1 verse 18. Okay, Mark chapter 1 verse 1 going. Okay. Okay, by Jesus as well.
Matthew chapter
Act chapter 3, verse number 16. Okay, Act 13. Okay.
Yeah, 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 ye ena oma na kinkan ni no kinkan ya edru babia confession no wo se yes Christo ye onyankopon ba no obrahye ye wanka ho he ena oto aso kan se Church of Christ Grandpo every later day saints emu ena ye bai that day no na enu mu ena ye nua na wo mpateba oba out afi o chire church no ebesi enura a ona or the loss of anomaly, a kick and the entry. Ain't Christo no ever ni yammy ye ever mono, woman ye missa. Okay. A beom yamia of Fefi Bramar Clem say, or no, Nidia no, I say, or Stati Yama, a tickoy,
na human,
yamia Abdullah, of Fefi, we are so, or see our Christ bear say, a noom, enna, a woho, your Mary dear. Now Mary dear no, and on a Luke chapter 1, near come. Luke dear, Mary dear no, and on so ni yanko pon baba. And you see, or you say, yes, ye, yanko pon ba, I'll go to war, Mark chapter 1, why na wono? On only dear now go to say, on no dear yanko pon ba, no, jisai yesu ni dino, why na wo sa yesu no? Say, yan ni a Luke, kaya no. And Mary Warner, dear, and your yenim, yes, Krona, or no, so go to a Mark chapter 1. Ain't he, yes, Krona, or no, Gidi, sir,
and you know, eh, Jesus, and I,
yes, you are not Jesus, no,
ah, okay,
uh-huh. No.
But the Bible, with Jesus, no hope.
And Jesus, wo ho.
Uh-huh.
And Christ, and so ever. Ye was hurt by Jesus, no, so ho. To send your kind, and no crap, and you or no, F. Marcel, and Bible no air ascribe se ono na ajinkwa no na ye oba ko bi nso a Acts 13 na o kan no apeniampa Paul ene no anya nkuta ho ewo papa bia na nkopese otie onyankopa asema sa ba Jesus no esi ni kwan sa da no honkronkron no ye na adwuma o ma sa ba Jesus no na ni ye den ifrai okay ene nti ye wo edin na sa ba Jesus no ye Jesus aye ne ba ene sa you know na ye Jesus Christ a o ya jinkwa no e na wode no eto ye na ye nua iman so o se ye ni competition mo ye no kre
okay
ene nti I said ye ka no kre na ye kona na nua no mpɛ se o modie asɛm bi e be yi ayi no fro ene nti na ma ye nua iman a o frefre mi zozo o ba mu sa enti no kre na wo mu no ye nka I'm saying your woman, I can't if you know no. And I said, Bra, yes, shall see, and he said, Woman, see, Yesu. Sorry, Mohammed, no. Moses can't was him, ye be ye through her. And I near Christos, so almost say, or can't say, or no Mohammed, Bebano, see, I am who say. I said, Yeah, Jesus can't far, Mohammed, and ye Mohammed. If some Mohammed no own free Israel, or mine no emu.
Okay, that is yamra no aso. Nti Louisiana na hwese na eba. Na watu aso kama ID amaye.
Ni eka a ye di be sorry we so no. Ene se papa no ono free Arab e man aye meka mo. Asema Christo kan wo John 14:15-16 ni nyina no. E si wo Jerusalem. Na afi asema fo no so e start e kan Christo ho asem e me ko wiase afanan yi. Ene nti ye dadofo no ase. Se womu nso e follow ye woma womu tie nyinara enso womu nya de suan bebre afri mu na ye besre se onyankopon num ka obi biara otie on shira no na fe nso no oma nia woma omo fraye ye nso no nia omo ese e wo ye hu nyinara no on hye wan na mu ye da enase atababo ene akuto Churches of Christ no so ye da wan se meda yi mase na fe meda Shadrach binding so as he said, woman so coming home was age my mo. Also, meda was it, sir, also, oh, hey, a PDA, am I? Now, your security officer, no, your friend is
Mr. Nasa.
Mr. Nasa, and you mean, ye chiano, ye manajo, sir, or no, so air, or share, ye infidia, a day banon, so, or bought home by my and said a bear, Biancano. Yet a new day for no, I say, young pono, now, unshra, said a bear. If you didn't know, say, touch my point and parents and attack me, you know, or Hano Fifi, if you didn't know, and Cosso and Fa and Maya. Yet there will be a assay, a radin kind of one, not that for four, yes, I ain't sure.
All right.